tutukufu Kenya tunayo ipenda Kenya inchi tunayo ipenda
Tajivunia sana tukijiita wa Kenya Inchi yenye baraka Kenya inchi yenye baraka Tumekomboa Kenya taifa letu tukufu Tumebadili mwendo
Hey, 2027.